Kwanza hapa kuna special. Na kwa hiyo zote yangu inabi gani? Ili sio vya kisiana pe.
Go. Sawa.
I'm going to go to the hospital.
I'm going to go to the hospital.